Atafasha dukuwe nyare. Ngiyo ni kori ya reba reba na yungi hindi kila kandu. Ngiyo jojo bijigo bijigi tumusuzi. Aho yiri we taru mutama kanya taka hindi. Mash, 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 mash.
Inka,
imirima,
n'ibidukikije.
Inka, imirima, n'ibidukikije.
N'ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.
Turime tworore kijambere
tubungabunga ibidukikije
ivu ibidukikije amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishaka gutera imbere mu bijanye no burimo
guhera mu kwezi kwa ndamukiza umwaka w'2021 leta y'u Burundi leta mvyeyi kandi inkozi yaratanguye umugambi mwiza wo kwegeranya kugura no kubikira barimyi umusesekara ku mwimbu haba ku bigori ku biharage ndetse no ku muceri ibicishije mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu kigo cyabwo Anagesa no muri uyu mwaka w'2022 uwo mugambi warabandanije aho abarimyi baguriwe na leta umusesekara ku mwimbu ku giciro cy'amafaranga 108 mu ntumbero yo kubabikira uwo musesekara kugira ngo baze basubire kugura ku giciro kitavuna kandi byoroshe. Leta y'u Burundi ntiyaga amasigara cicaro ku igenekerezo rya 2028 munyonyo niho yatanguye gushira mu ngiro ingingo yo kugurisha ku bene gihugu umwimbu yari yarababikiye mu bigega ntegabizoza bakaba bawuguze ku giciro c'igihumbi n'amajana 200 ku kilo kimwe c'ibigori. Umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yarishikiye ku rubuga kwirabira uko iyo ngingo iri kwirashirwa mu ngiro aho hari ku igenekerezo rya 2029 munyonyo umwaka w'2022.
Uno munsi uri hejuru twazindukiye mu bene gihugu kugira ngo twirabire ukuntu ingingo yafashwe na leta y'u Burundi aho hari mu ndwi iheze beshi mwaravyumvise ku maradiyo abandi mwarashoboye kubyisomera leta y'u Burundi yarafashe ingingo yo gusubiza umwimbo wa bene gihugu mu bene gihugu tubicishije kuri cya kigega ikigo gisanzwe gitunganya ibigega ntegabizoza kitwarirwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije. Iyo ngingo rero twariko turaraba uko irikiraja mu ngiro mu ntara zitandukanye mu makomine atandukanye muri rusangi twasanze vyifashe neza cyane kuko igikorwa kiriko kiragenda nkuko twari twaragitegekanije twasanze abene gihugu batekanye bariko bararonswa uwo mwimbo kandi bawuronswa ku giciro cyashyizweho na leta kitavuna kuko icyo kigega icyo kibereyeho nuko tugura umwimbo w'abene gihugu hajya bariko barimbura maze tukawubabikira kugira ngo abadandaza ntibahave bawukoresha ukutariko hageze rero ko tubona ko ibiciro biriko biraduga ku isoko tugaheza tukabasubiza uwo mwimbo wabo kandi ku giciro kitavuna akama twotera abajejwe gusubiza uwo mwimbo mu bene gihugu nuko bo bikorana ishyaka bo bikorana umutima mwiza kuko aba bene gihugu nibo dukorera nibo turi ngaha kugira ngo tunezereze babeho neza tukaba rero twobasaba ko bokurikiza gusubiza uwo mwimbo mu bene gihugu bokurikiza uko vyateguwe na leta mvyeyi leta nkozi twanezerewe ko twasanze ariko bariko barabikora tugasaba n'abajejwe intwaro ko bobafasha mu mihingo itandukanye irimo ivyo bigega kugira ngo ntihave haba akajagari ngo usange uwo mwimbu uri kuraja kubo utagenewe kuja ko twebwe icyo twifuza nuko uja mu minwe y'abenegihugu ukabaramira kandi ku giciro nyene cyashyizweho na leta kitavuna.
Umuyobozi mukuru mfata kibanza w'ikigo Anagesa aratubwira intumbero nyamukuru z'ico kigo.
Leta mu gushyiraho kino kigo yabonye ari byiza ko umwimbo w'abenegihugu ukwiye guhabwa agaciro, kuko murazi yuko hari gihe abenegihugu bimbuye umwimbo bimbuye abadandaza bashobora kubagurira ku dufaranga duke cyane twinshi ntikize, ariko leta iti leta mvyeyi leta nkozi ikireka umwimbo bimbuye tubuhe agaciro mu kubadugiriza udufaranga baronka mu gihe baba bimbuye. Hanyuma intumbero igira kabiri ni uko mu gihe wabitswe abenegihugu bamaze kuzana umusesekara tukawubika duheza tukawubasubiza mu gihe ibiciro biri kuraduka ku masoko. Kandi intumbero igira gatatu ni yo gushyiraho ibigega ntega bizoza kugira nk'igihe hateye ibiza canke mu gihe hari izindi ngorane leta ishobora kwikora kuri uwo mwimbo kugira ngo iwushikirize abenegihugu. Muri rusange mu ntara nka zose abenegihugu bashoboye kuzana umwimbo w'umusesekara kino kigo cya leta Anagesa cyawubika ibikorwa byo gusubiza uwo mwimbo abenegihugu kigo kiragenda neza, kuko namwebwe ko mubibona murabona abenegihugu ni benshi batonze baje gusubira kwakira umwimbu, kuko uno munsi ku masoko ikiro cy'ibigori hari usanga kiri igihugwa 2200 cyanke birenga, ariko uno munsi leta mvyeri leta nkozi niko yasubiza uwo mwimbu abenegihugu ku 2200.
Abenegihugu barashima cyane ingingo ya leta yo kwikora ku bigega ntegabizoza kugira iramire umwenegihugu mu gihe ku masoko ibiciro byari byabaye ndanse.
Turanezerewe cyane kubona ibigori bigeze kuri 2200 n'ahandi 2500 n'ahandi 2300 gutyo, ngatwa abaturi ko tubigura 2200 nibaza ko ari iteka rinini cyane ku benegihugu bato bato. Turashimiye leta cyane icyo cyiyumviro yagize kubona yarashoboye kubikira abenegihugu ibyimburwa kugira ngo ibyo canke hirya y'ejo bize bibe ikindi kintu cy'ikimazi kinini cyane kuri twebwe. Bitubereye igitangaza ntabyo twaziga, ni ukuri turashimye cyane. Mbere tugiye no guhimiriza n'abandi twese ibyimburwa byacu tuzoze turabizana, ni ukuri tumenya yuko ejo imbere ari ikindi kindi tuzobirongeramo akarusho.
Turayishimira cyane leta mbyeyi leta nkozi yazanye umugambi, ibigori byari bitinje twara tubigura kuri 2200 2300 ubu twara tubiguze ku 2200, uvuga ko yatubikiye kubera dushobora dusubira kubironka, kandi umva bagize neza kubikorera bakabitora bakabishyira hamwe abantu bagasubira kubidusubiza nyine, kandi umva bagize neza by'ukuri kandi bimeze neza ntibyanaboze, kandi babiduhaye nyine bimeze neza, tumeze neza by'ukuri baduhaye ibe nziza n'ukuri bakoze.
Nje nazanywe no gusoma ibigori ngaha kubera nabyumvise ku makuru nkumva ko bizimbutse, kandi ikindi cya kabiri twege mu banyagihugu mu benegihugu twari dufise ubukene bw'inzara, kuko ibiciro byaraduze ku buryo bwinshi tutoshobora koroherwa, ariko leta yadufashe mu mugongo idusubiza za ntetse twari twarashoye kera muri iyo minsi iheze, bituma baziduha ku giciro kitangana n'icyo ku isoko. Batuzimburiye batubwiye yuko baduha ku kiro 2200, turashima ni vyiza cyane, ni vyiza cyane ku buryo iyo bona bitwara kubadandaza hariya mu isoko bamenyerewe bobo ntibari kubidusubiza byoroshye, kuko twibaza yuko batari koroherwa bobo babashaka inyungu zabo. Mugatwege uno munsi aho tugerereye aha twabonye yuko leta yadufashe mu mugongo n'ubundi zisubira uwo mugambi ubushitse no mu mwaka uzoza kugira ngo tuze tworoherwe nk'uno munsi. kuko idutegerera ahantu tubona yuko tutanguye gufatirirwa mu vya rasiyo yo mu rugo
ibigori nkubu iyo umuntu abigumya mu nzu icyo giciro bigeze ko ntabyo tuba tugifise jewe rero narashimye ndakenguruka mbere navuze ati mbere leta yaratuziganirije ku giciro yabishize ko ni nkuko yatubikiye kuko nabonye ne uravye imiti babipompye ukaraba ibigega babibitsemwo ukaraba nabakozi bariko barabitanga abo bose nagahembo bazokenera kuri ibyo bigori cyusanga leta ariyo yasubiye inyuma mu giciro yatanze rewe numva no yishimira cyane gose kubera baratuziganirije bikwiye
twebwe tukibishora ntwaye tuzi yuko tuzobigura kuyibeye nkiyi ahubwo twibaza yuko bazobijana mu mahanga ariko ko babigumije ngaka bitwe tugaruka kubigura ni byiza cyane biratunezera turabona yuko ari leta itwitwararika yitwararika abene igihugu bayo kuko ibintu ishaka ari kubigurisha no mu bandi banyamahanga ariko biguze twebwe abarundi cewe no shimira leta y'u Burundi kuciyumviro ciza yagize cuko itugurira umwimbu twimbuye hanyuma ikongera ikawudusubiza ku mahera atavuna kandi kino ishimira nuko yoshishikara kugwiza umwavu kugira ngo abantu turonke umwavu ukwiye tuzoshobore kuyishorera umwimbu ukwiye hanyuma mu nyuma tuze twongere tugaruke tuyigurire
twe twumva tunezerewe cyane twiyumvira ko leta yacu mbyeyi n'ubundi yobandanye uwo mugambi tugoma twashikiriwe leta yacu ni leta nkozi leta mbyeyi turayishimira cyane Wera uwo mugambi twimburira umwimbu w'umusesekara ikongera ikawudusubiza tukaja ku bufungo. Iratworohereza cyane ikaturaba kugira natwe abanyagihugu bato bato ntitumeregwe nabi. Ikaduha ku kabeyi katavuna.
Ni ukuri Leta y'u Burundi ndayishimiye cyane kuri uwo mugambi yafashe yo kubaka amahangari kugira ngo izirabike umwimbu w'abanyagihugu. Kandi igaca yongera bimwe twayigurisha ko igaca ibitusubiza kandi tukabigura ku kabeye gatoya
nukuri turashimiye nukuri leta mbyeyi yadufashije kabiduhaye ku kabeye kagufi gagufi kuko mu isoko byari bizimbye cyane nukuri turashimye ko yaduhaye ikadufata mu mugongo abana bakabaho neza
n'abajejwe intwaro barakenguruka uwo mugambi wa leta wo kubikira abarimyi umusesekara ku mwimbu bagashima nuko ibikorwa biriko biragenda
kwagira tubanze dushimire leta kubona yarafashe iyo ngingo yo kwegeranya bino bigori kugira abene igihugu bazogaruke babigure duca tubona yuko turavye ubwishi bwabo duca tubona ku iyo ngingo yaje hageze ucubana ko bari babishashaye turashimiye cyane leta kubona rero yarafashe iyo ngingo yo kwegeranya umwimbu hanyuma ukongera ugasubira mu banyagihugu ariko abenshi tubona nabaje gusuma tubatera kamo rero yuko boza baregeranya umwimbu bakumva kamo leta ibateye bakaza barabizana tukabibabikira kuko nubundi bisubira iwabo iyo ngingo turayishimye cyane tubatera kamo yuko boza umwimbu umusesekara bowuzana ngaha ako bagutwara mu isoko hanyuma leta igasubira ikabibashikiritse
kino gikogwa cyo gurisha umwimbu kiro kiragenda neza ngaha muri komine iwacu Wera kuwa mbere abene gihugu bamaze kumva ko leta igomba kugurisha umwimbu abene gihugu baracyitabiriye rero twatweze kumusubira gatanu nkuko muyibona murabona ko bariko barasuma umwene gihugu wese arashobora gusuma bava amazona atandukanye baraza bagasuma no mitumba itandukanye ntangorane nimwe rimwe nova nkunga hashoriye amazone abiri yonyene mu mazona atatu agize ikomine ya Butezi ariko no munsi bari kubasuma bose abashowe n'abatashowe bose bagasuma nta kibazo bakamunotera abene gihugu nuko nko mu mwaka uza aruko bakumva ko ibi byo gushora umwimbo bawurwa na leta abo byitabira ku bwinshi kubera ko bishitse leta irongera ikabahamagara ikabatera kamati ni muze musume bamwimbo twabikira rero no terakamo abene gihugu ko bo byumva ko ari byiza kubika umwimbo nova ko ari nko kubika kubera ko uraheza ugasuma ku giciro cyiza kitavuna na cyane cyane gusanga abadanda zabo cyabihutira kuduza ibiciro ugahusanga rero bamwe ne gihugu ntiyorohewe gusuma rero turakenguruka leta y'u Burundi iyo yumviro kino cyumviro cuko yoza iragura umwimbo wa bene gihugu mu nyuma bagaheza bakagusha gukiro gitavuna rero nkasaba nuko mbere bo kuyumvira ko mu myaka iza nibindi byimbugwa bo bigura nkibiharage umuceri ibintu bishaka kubikika kugira ngo bishitse abene gihugu bazoheze baronka aho basumira ugiciro kitavuna cyo twosaba leta nuko abafasha mu iterambere yo batera kamo kugira ngo bashyigikire uburimyo kugira ngo umwimbo uyongere aha muri komine yacu ndetse no mu gihugu cyose kugira ngo abene gihugu bashobe kuronka ico bafungura.
Abagiye bafasha kwegeranya umwimbu baratubwira intambamyi bahura nazo mu kwegeranya no kubika umwimbu.
Intambamyi twebwe twabonye ni intambamyi ubwa mbere turiko turaba mu makomine menshi. Amastoke ntameze neza. Hari aho tubika mu mastoke atubakitse mu buryo bwa kijambere ugasanga imifuko ihakwa no gushika ku ibati turiko turabipanga uri kubaraba hariho naho tubika intwari kadutiza aho bagirira manama aho no bahaburorero butari buke nka za gisuru za butaganzwa intwaro baraduhebeye aho bakorera manama ico ni cha mbere cerekana ko amastoka agikenewe muri rusangi iyindi ntambamye ijanye n'ubu ututuntu batereka ko imifuko hari amastoke adakwije ayo utwo tuntu utereka ko imifuko ikindi gikunda gutubera intambamyi ni mbeba imbeba mu mastoke ni intambamyi umu imbeba iritera ikagenda iga ikimba hagati urya muntu hajejwe amastoke ntabimenye ugasanga rero turiko turubura umufuko umwe ibiri tatu n'itanu irenga yatobowe n'imbeba ugasanga byo bigobirabuze hari n'igihe ushobora gusanga iyi mifuko ibika igwanya ibungwe hariho nk'umufuko watobotse watobwe n'umusumari canke nk'iparete uwo mufuko ugasanga umuyaga winjiye byashoboye kumera nk'ibiboze ubu turiko turi mu gihe cy'imvura aby'amasashe abari imbere muri wa mufuko ku bigori byo hasi biba byegereye isima naho haba hariho kaya kantu kabikingira haraza imbeho iyo mbeho rero ugashobora kubona ko bijya bigori byo mijya mifuko yo hasi ukubura umufuko kumbure washoboye kumera nabi kubera ikibazo cy'imbeho no vuga mu Gifaransa imidite izo nizo ntambamye ukunda guhura
cyo twosaba nuko bigega byogwizwa hanyuma na leta ikongereza amafaranga yo kugura umwimbu kuyangwa bene gihugu bashe umwimbu ko murabona yuko bamaze kubona yuko ikwari cyiza tuzoshure kubagurira kandi tubibike nko bibereye.
Abene gihugu bashoboye gusuma ivyo bigori bahamagarira abarimyi bene wabo gukura amaboko mu mpuzu bakarima cane kugira haboneke ivyo bafungura bongere baronke n'umusesekara ku mwimbu.
Cene baterakamo kugira ngo ahubwo twege twese abanyagihugu dukura amaboko mu mpuzu turime cane cane uburyo bwo bwuko ivyo leta dusaba kushora ku isoko tubironka tukazana ivyo gushora n'ivyo dusigarana gufungurira abana mu gihe umwimbo utaratangura gusanzara uja mu masoko atandukanye tubizane bigikwiye kugira ngo nyene umuntu yinjize byinshi n'igihe hazoza gusoma bazomuhe ivyo yipfuza
turateye inukuri ntega abandi barimye bazoze barazana imyimbo yabo baza kuyibitsa ngaha mu bigega rusangi nukuri n'ikintu cingirakamaro cyane.
Nashaka ntera kamo abarimyi twese twumve ko iki gikorwa cyiza cyo gushorera leta kituraba narirya ubu mwiki gihe tugarutse tukabikenera kandi bakabiduha mu butungane n'amahoro
mu bisanzwe igiciro leta iba yavuze iba yakivuze yiyumviriye yuko umurimyi atazovunika ahageze yuko ibintu byozimba azobigura ku giciro bazoba babisize hanyuma umurimyi akanezerwa uriko ramubwira ati reka kubigurisha mu kinyegero ubijane babikugurire ku giciro ciza leta yoba yashinze ucusanga umenga nta byakiriye neza yumvise nkarijya jana bo baba murengereje ko abariko barabigura mu kinyegero acavuga ati jewe nofumanja iryo jana nivyo bituma umurimyi areka kubijana muri leta rero yaba bagura ibe yimwe nyene bakavuga ati twe tugezaya ari nk'umuntu ariko arabigura mu kinyegero akavuga ati uyu muntu nafatwe kuko ari kagura ku giciro kirengereye kugira ngo abanwanyi abarimye ntibabizane ngaha kubibika mu kigega niho rero ucusanga abanyagihugu bariko babijana kubigurisha mu kinyegero kubera bumvise igiciro kirengeye icyo leta yatanze ego twobahimiriza kugira ngo n'umunyagihugu ariko arabitanga mu kinyegero nawe nyene afatwe n'uwuri karabigura nawe nyene afatwe kuko urabona ingaruka ziguma zigaruka kuri twebwe abarimye.
Umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yarahimbawe n'uko abenegihugu banezerejwe n'ingingo leta yafashe agahamagarira abarimyi kumenyera kuzana umusesekara ku mwimbu kugira leta iwubabikire.
Twanezerewe cyane, twanezerewe kubona abenegihugu bishimiye iyo ngingo twafashe, tukaba bidutera intege ko mu myaka ikurikira mwiyimbura rikurikira tuzogira tukarushirizaho kubafasha kubabikira uwo mwimbo kandi ntagahato kajamwo kuko tubaha tubagurira ku giciro cisununuye turavye igiciro kiba kiriko kirakoreshwa mu ico gihe cy'inyimbura. Tukaba rero dutera kamo abo bene gihugu kuyimbura rikurikira mu yindi myaka ko bokwitaba kamo umwimbo wabo ntiwononekare bakawudushikiriza bakawushikiriza icyo kigo anajesa kugira ngo tububabikire. Biragaragara yuko umwimbo iyo tububitse n'ubundi ubagarukako n'akarusho rero kuri bo n'akarusho n'umugambi mwiza cyane leta mvyeye leta nkozi yiyumviriye kugira ngo ize iraramira abenegihugu bayo.
Murabona ko leta y'u Burundi atakindi kiraje ishinga atari umwitwarariko w'abenegihugu, nico gituma umwe wese kubimwega yokora uko ashoboye kugira ngo umwimbu mu burimyi n'ubworozi wiyongere mu gihugu haboneke ivyo gufungura n'ivyo gushora, gutyo niho wa munwa uzoronka ico ufungura numufuko amafaranga.
Nafasha dukwenya rero ibyo rikorera reba nayo ngirikira kandi ibyo bigigo bigigita umusozi aho yiriwe ntarungu ntamaganya ntagahinda mash.
Inka,
imirima,
n'ibidukikije
Dumungere wa magana sangi murimo ndamuganga kuri nyongo ngakura kwashi.
Inka, imirima, n'ibidukikije.
Ni kiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.
Turime turore kijambere
tubungabunga ibidukikije.